Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baplaphula apha ke siza nombake kayitumele ngkhune umbake ophuma phake kwilegend ke qela ke leKaizer Chiefs pha ukahle komphela pha ukhila ngokwakhe apho ke ebecacisa xa kuthiwa ke ngaba lithini na ikamva likakhune pha kuyiqala leKaizer Chiefs yena ke umkahle komphela uthi ke usabona uKhune'S nekamva eliqhakazileyo futhi ke uthi yena uKhune'S ungugoalkeeper ugoalkeeper kaKhawulez ukubeka ke intambo phansi uthi ugoalkeeper badlala bade bafikela lapha kwena pha ko 40 years ke iminyaka uthi ke uKhune'S kusekude ke apha seyakhona qha uthi yacebisa ukubana ke uyitumele ngkhune nga umfana omdala angazama ke ukutshintsha afumane itimentsha apho ke azokwazi ukubana afumane ke igame time ngoba uthi umfana omdala inye into edingeka pha kuyitumele ngkhune into bani umfana omdala afumane game time emveni kwazo ubuyela ke kwiform yakhe kodwa uthi pha kuyiqala leKaizer Chiefs akayiboni loo nto isenzeka singathi pha uKaizer Chiefs abasakholelwa ncam pha kuyitumele ngkhune futhi uthi ke apho ke bejongile benze ke impazamo enkulu kakhulu ke ngongakholelwa pha kuyitumele ngkhune ngoba uKhune'S ke ikwangomnye kwabadlali abangayithatha iKaizer Chiefs ke bayibeka kwinqwanqwa eliphezulu ngokomlomo ke kakahle komphela sitsho sithi ke uKhune'S umbona yena esazawudlala nezininzi qha iKaizer Chiefs ayifuni kumnikeza ke ithuba uthi yamcebise emcento kubana ke makazikhangelela iqela apha zosha afumane khona igame time emveni ngoko ke kubuyela iform yakhe abonakala uba ke usengulakhona ngoba uthi yena uyabona ukuthi uKhune'S ukulambela ukudlala futhi uyambona ukuthi uKhune'S sengulakhona kokwanto itshintshileyo phaa kutubele ngkhune ngoba kuthi ke oogoalkeeper badlala bade bofika ko 40 years akafani ke neplayer ke edlala phakathi ugoalkeeper sikho isidingo sokubana ke iKaizer Chiefs ke ibe namakhwiniba ingamdlalisi ke uyidumele ngkhule ngoba ke uKhune'S udinga nje just iKaizer Chiefs imnikeza iigames ibimbini zibe ntathu zilandelelana abuyele umfana omdala kwiform yakhe emveni ngoko ke bazama ubona into yokubana ke uKhune'S njani qha ke uthi ke akayiboni loo nto isenzeka pha kwiqela leKaizer Chiefs uthi ke uyamcebi esingathi kuKhune'S ngezikhangelela kwitim ke abaphantsi kwe-DStv Premiership ke azothi ayidlalele emveni ngoko ke kubuyele ke ikamva lakhe kubuyele ke iform yakhe ngamazwi ke lawo aphuma pha ke kukahle komphele cebisa pha uyitubele ngkhune'S sitsho sithi uyakholelwa kakhulu kuKhune'S futhi ke usamthembi into yokubana ke angenze ezibukwayo pha ngaphakathi ke ebale nanke baphulaphula kake ningene nisho into yokubana ke nivanjani ngale ngcebiso ke kakahle komphele cebisa uKhune'S sithi ke makaphume pha kuKaizer Chiefs asifunele itim apha azothi afumane khona ke ukudlala nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.